Oh, Kyle Bennett, oh, he is so wonderful. When he scores a goal, oh, it's beautiful, magical. When he runs down the wing, he is fast as lightning. It's frightening, and he makes the boys sing. Da 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 da